sanibonani balaleli emakhaya igama lami ngucosta bangibiza umastanda costa abaningi abangaziyo sekwenza isigameko esikhulu emgababa kwamenza ingane yentombazane ewumfana kodwa ngicabanga mhlawumbe bakhona abangasiza basitshele kabantu ukuthi kwenzakaleni.
Hey, ubani-ke manje la? Besibatshele ba ukuthi besibafika la ebhishi fethu. Usabetshele ba. Yazi ukuthi mina fethu ukuthi ngibabambe ngalaba fethu.
Oh, hayi, nangu ubhuti engathi angasitshela ngala.
Yes.
Sawubona
kanjani mfethu? Eh, masha kanjani mfethu? Simasha kanjani?
Ngizokuchazela kabanzi ngalo dabo lwenzekile
la. Mfethu uyazi mfethu kulana mfethu bra wami mfethu kodwa mfethu yazi ngayikhuluma kahle le inombolo kathi mase futhi ungineza mhlawumbe ifolishi mhlawumbe enyana mhlawumbe yabo nami ngithi ukuqaqa nami umqondo nje yebo leyo nto bra wami mfethu. Owner mhlawumbe nomuntu urani mhlawumbe lapho mfethu.
Ayi,
mfethu ugqoke kahle kanje bafethu ubugqoke kahle kanje bafethu sithini kani
bafethu
ngazi ukuthi mina ngikuba mina bafethu.
Ayi,
ngiyadela bafethu,
ngiyadela. Mfethu ndine camera ngayikhasa. Ayi, imoko kwaza kwaza.
Later.
Balaleli sekwenzeke isigameko esikhulu kabi sabejwa inkunzi lana basiphutha amafoni namajacket necamera ethu onje manje sengishutha ngifoni ngiboleke kusisi wami nami ngiyabonga kakhulu.